liberty. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Yeah, to see the mapemperetu.
Mapempero yetu yanasiana ndi mapempero ya kale. Tipempelela chale kulia wino kuvala zabwino kukona popwino. Mapempero yetu yanasiana ndi mapempero ya kale.
Thank you.